Kalhal tararam wata kalhal shi yake bani kawa ilmustun waka.